Zonani malemba, agwa nilisiba, kutitiko labansi, azanga nipondo zoka, oda zanga inu, zabati, mudanchi tawa, zanga zajaja. Zonani malemba, agwa nilisiba, kutitiko labansi, azanga nipondo zoka, Zabatiba, Zabatiba, Zabatiba.
kutatu kwa nyamata amene yu Storms Band. Storms akuti mukanene, mukanene, mukanene. Kaya akutumani, mukanene. Kaya ndindani, kaya ndindani, mukanene inuwe kumene munga kaneneko. Kumaine yonditu, sindi kusuntika yae. Ha, wiru nduwa minanduwe. Inezeza sindu banga nao. Pamene yoyamba ija, amanena kuti zaba dziko, nzaja bechabe. Ugwade pansi udzipe mpera. Chifuja nina kuti, zaba dziko, nzaja bechabe. Pali zitu zina, uba chakuzona ngatizabu ino. Komano, sizika kufikitsa kuchipulumuto yae. Nde, utenga mwine nali munyimbo yoyambilila ija. Nde, tatana nae Storms tsopano. Pano, tukufuna tuwana kutukodi, Lundu Boys Band. Ibwela, ndizotani. Takani pomwe.
Yeah.
Iwo wanso tu atipatsira nyimbo zawo ziwiri yoyamba ija amati moya e moya e moya e moya moya e moya e moya e moya la 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 iya sebedeza pamene imene yango thai akuti tikuthokoza makolo munatilera munatisamalira kufika pamene tafika apa makolo tamagwira ntchito yaikulu kobasi kufika kuti mwana afike pa ineyo na chilongo ndiye kuti adutsa muzambiri kudwala usiku uli wang'ono muja iyayi kupita kusikelo utereko ndekaye kuvuta kwakeko ndepalana ena siku yamwa kwake kolo likati litere kale kale kufuna kuyama ulikati ligone iyayi kulira anaena ndosautsa ndemukakulano basi muziyambano kumanyoza makolo sizimakhala bwino makolo ndi anthu ofunika kuwalemekeza kwapatsa ulemu wawo ndithu chifukwa iwo aja amagwira ntchito yotamandika kwambiri makolofe ofunika umatilemekeza makolofe wina kuti ainuyonso anachilongo ineyo ndi kolo sopandekha ndile kolo ndili ndi zidzukulu ndili pano ndiye tione kuti kodi mbwalo mutsopano mulowa atiati mulowa bandi kapena mulowa solo artist tateni tikhale limodzi
na salawange masawera kaleri ngali banja sobano sobana salawange masawera kaleri ngali banja sobana salawange masawera kaleri ngali banja sobano sobana salawange masawera kumunda dumabita tonsi kumarirundi kupitandeka kumunda dumabita tonsi kumarirundi kupitandeka kumchali chidumabita tonsi kumarirundi kupitandeka inyugusika kusika dumabita tonsi kumariru oh kare 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 rinari banja sabana salawani masawera kare rinari banja Kumariru wagubita oka Rinari banja Sobana salawani masawera Kare rinari banja Sobano sobana salawani Agumbita waini Kare rinari banja Agumbibandukira Sobana salawani masawera Kare rinari banja Sobano sobana salawani masawera Achimwene musao pengongole, mukao pamusa konanita. Achimwene musao pengongole, mukao pamusa konanita la. Mukao na sano ukasinga kasinga wa, sose ya majira zongongola. Achimwene na sano ukasinga kasinga wa, sose ya majira zongongola. Achimwene musao pengongole, mukao pamusa konanita la. Achimwene musao pengongole. Mugaona sana ukasinga kasingawa, sose ya majida zongongola. Mugaona sana ukasinga kasingawa, sose ya majida zongongola. Achimwene musao pengongole. Mugaoba musako na ninjala Achimwene musao pengongole Mugaoba, mugaoba musako na ninjala Apane mbesa nyungu Pay forward Wazungwa mani haba chesi Weyambila blangete madles ndi bedi yomwe Sose ya majida zongongola Weyambila blangete madles ndi bedi yomwe Sose ya majida zongongola Achimwene musao pengongole, mukao pamusa kona ninjala. Achimwene musao pengongole, mukao pamusa kona ninjala. Apane mbesa nyumu, katibwele geni, nukubasa nima kendi. Musa open kongole, muka opa musa kuna ninjala. Ashi mwene musa open kongole, muka opa musa kuna ninjala. Muka onaza na uka singa kasingawa, zose ya majita zongongola. Muka onaza na uka singa kasingawa, zose ya majita zongongola. Ashi mwene musa open kongole, muka opa musa kuna ninjala. Ashi mwene musa open kongole. Ati mwene musa ope ngongole, muka opa musa kona ninjala. Ati mwene musa ope ngongole, muka opa musa kona ninjala. Muka ona nzana kwa sula kwa sula wa, nose ya majita zongongula.
Anyamada wa sonde ndoso koneza. Chiku jazz band. Akuti ajimwene musaope ngongole yae. Muka wapa ngongole nde muza kona ninjaratu. Osa mayu wapa ngongole ya kunama. Ngongole kumazu wapa. Ngongole pela pake. Umafutika hindi. Ndika kongole ndrama. Komano ukazi kongole ndrama ziyankusi kukisa nchido. Nde imafika ntao yobweza tupano. Komatu situ kutalagi. Ukangozo zati lelo. Akuta nyeka kudikita ndrama zao. Koma ukualuwira. Manambala iwa imbaso. Usaone tufoni ya jirendo. Tukuhia ngana kutisa ngongole ya jao. Zafika po vuta. Ngongole inde ndi abu ino ima tutandiza. Kuma sope na si abu ino. Ima kusoweza ntendele mtu. Ndia wafunika zina zi kumazipewa. Akuti tisaiwope jifati ukayopa. Ndia kutuko na ndinja alazika kufuta. Kumapena aso kumaona watu. Ngongole mwina ndiko zokara osa kongola. Kumazika futi tita. Yai. Kongola ni nditu kumabola kukumbu kila kubweza. Pamene ina ija. Amanena kuti. Kale lina libanja. Kumapano. Ata andi masewele. Kani mene ende si inkani okuti ndi chite kuiputa pano inesa nkule zambiri yai. Akuti kale nali banja, mabanja nali kale, koma pano atsala ndi masewera. Akunama wa. Mabanja alipo pano, mabanja abwino, so kumano daya apa ndeze kuenda bo. Kumaso paliso ena, mwano mamuna kuendra yake, nkaza kuendra yake, atisa mabange choncho. Tentele mekeze banja. Tikalipeza banja, tentele mekeze, tisamale, ya, kumakabu bo basi. Kumazori, ena ake banja alo, akulifuna, ena akulisowa, kumaso, ena akuliseweleta. Nimezi makalira ndemo yo. Tikadele so, tafika pantili zilo pa program yetu ya lero ya zaba pata. Ine najirongo LCD, nakubwele sila nyimbo zimene ya zizimene nditu, tapunziramo, tadziwamo zina, talangizidwa. Kumaso, tasangalala, kuvina ndene kosa yamba. Unali jai vitu. Kuna koma inu, mwafini duwa menewa, anajirongo tu kutakamu kamu, bwanji. Kuma sangalara, ntawi zina tubili zizi waso kuti ya hii. Muntu uneru ndi kufuna kutama ngisanya magazi, kuma vina inu. Kufigila, siku ngatira lero, ntawi ngatio meija, muza kreso pomwepo, sabata ya mawa, kutu muzono kutukodi, anajirongo, azabu ila nzotani. Ndakunya dirani, inu ifodi, mnalipa mene pokuone na program mene, popanda inuyo, ineo, program mene, sinu kanabu ila nai. Mwakumanose. Bye-bye.